Kulesa wandina totela Bakunsungo mutende Muno muchalo cha mafya Umwaisulo lufyengo Nikuluse lwenu tata Eko inenji kalila Nokutemwa kwenu lesa wandi Ekwa mapamweo wandi Nikuluse lwenu tata Eko inenji kalila Nokutemwa kwenu lesa wandi Ekwa mapamweo lesa wandi
Lesa wandi na totela Bakunsungo mutende Unomuchalo cha mafya Mwaisulolu fengo
Nikuluse lwenu tata
Lesa
wandi na totela Bakunsungo mutende Muno muchalo cha mafya Umwaisulolu fengo Nikuluse lwenu tata Eko inenji kalila Nokutemwa kwenu lesa wandi Ekwa mapamweo wandi Nikuluse lwenu tata Eko inenji kalila Nokutemwa kwenu lesa wandi Ekwa mapamweo lesa wandi
Lesa wandi na totela Bakunsungo mutende Muno muchalo cha mafya Mwaisulolu fengo
Nikuluse lwenu tata
Nakutemwa
muno chalo nokusulwa kuba nandi Nalishibo yule sawandi bushiku bumwaka nsumbula Bantu amano na maka nesubilo liandi lyonse Nabika mulile sawandi ichubo chandi nkwela yandi Bantu amano na maka nesubilo liandi lyonse Nabika mulile sawandi ichubo chandi nanguse kwe
Nanguse kwe muno chalo nokusulwa kuba nandi
Nanguse kwe muno chalo nokusulwa kuba nandi Nalishibo yule sawandi bushiku bumwaka nsumbula Bantu amano na maka nesubilo liandi lyonse Nabika mulile sawandi ichubo chandi nkwela yandi Bantu amano na maka nesubilo liandi lyonse Nabika mulile sawandi ichubo chandi nanguse kwaine
Nanguse kwa imuno chalo nokusulwa kuba nandi
Bantu amano na maka
nesubilo liandi lyonse
Nabika
mulile sawandi ichubo chandi nkwela yandi
Bantu amano na maka
nesubilo liandi lyonse Nabika mulile sawandi ichubo chandi nkwela yandi
Stefani alipa keswe, na Yesu na walipa keswe Paulo na Silasi, na bovene tate fyo fine Taine bonine nani, uwakuka na pakaswa Pache wachenu mwele sawandi, alaine nkafu ilapo Taine bonine nani, uwakuka na pakaswa Pache wachenu mwele sawandi, alaine Stefani mwebo
Stefani halipa keswe na Yesu na walipa keswe
Paulo
Paulo na Silasi na bobe mekatefu fine
Naine
Naine wanine nani
Wakukana
Wakukana
pakaswa
Pache wachenu mwele sawandi Alaine kafu
Naine
Naine wanine nani
Wakukana
pakaswa
Pache
wachenu mwele sawandi Alaine kafu inapo
Lipe buliani Tata, mupale abalwani bandi Bakutibena beshibe ubukulu bwenu Nabonshabo abansula Nabonshabo abanda mata Bapale ni mwele sawandi Bamishive imwe yawe
Yawe
Mwema pekanya
Mwema pekanya chabu ya kuite hula ya balwa ni
Yawe
Yawe
Walilile ni kata
Walilile ni mwekata ukusunga
Yawe tualilile ni yawe Tata ukunsunga yawe twalilile ni
mwetata